bitso la ka ke Thapelo Dimpane, ke na le pifile botoka ka motshware Dimpane.
Nna ke mo tebela ka tlong, ke itse ke tlo montsha mona ntlong jolo ka tshintshi, ke tlo mo tebela ke batla go sala ke le one.
Tla ntshwela gore ke tsibanya o peketsang, ke sentse ntlo ya lethama la gae. Yona mpitsitse mapolisi a nshapaka ka tlong a roba menyao. O la mpone ke tsibanyao pa motse ya motho wa nyaope.
Keresete a le lenyaope ke ntho
yone.
Beef, Saturdays, 7:30 on Reality.